Kātahi anō te waka rererangi e kawe ana I Leeza Ormsby, ka tau mai ki te taunga rererangi o Tāmaki Makaurau. Nōna nahi nei nā I tukuna ai a Ormsby, he wahine no te arawa, I te whare herehere I Bali. E iwa marama hoki a ia e noho mauhere ana ki reira, mo te pupuri hikareti tarutaru. I tana putanga mai ka haria ia e ngā kaimahi o te mana ārai o Bali ki tētahi waka rererangi, ahakoa I poi hākena a Ormsby e noho ana mo te hia tau, he mea pana ia e ngā kaimahi Hira I Bali ki Aotearoa nei, nā te mea I whānau mai ia ki Rotorua, he puka uruwhenua Aotearoa hoki tāna. He ai ki te whānau o Ormsby, kararau ia ki te whanganui ātara I nāia nei.